barandondera komisiyo medikale bamaze kuyindonderera nanje ndaguma ngaho oye kuko bamaze umwaka wose ndi ngaha aho mu mahanga banyatse 45 miliyoni mu Buhindi hama mu Rwanda naho bavuze ko bishobora mu gace ari mu gihe cya mbere bavuze yuko bomvura kuri 32 miliyo hama ubu ya nkabise 27 miliyo desasinkane tuami
niki kintu kumbuye gose gukora umunsi mana kugira neza ugashobora gukira
nkumbuye ibikorwa kuko nari umuntu akunda gukora
ukumbuye gukora
bikorwa nyine mu maboko y'iwanjye nakunda gukora vraiment sinakunda ko nubwira umuntu ngo mpiki amaguru ntabwo yari afite sensibility rero umuntu ngo afite adagira umuntu atagira sensibility mba ntabyo numvise nicyo gituma nahi
urumva umuntu akagukanda yagukanda azikora akakoresha ubushe busanzwe kandi ari bwinshi urateburasha
madurere menshi
wari ufite ububabare bwinshi ku buryo ububabare bw'amatsi utigeze ubwumva babigiye kubihomaka gute ko kuri kurasha rwose
kwa muganga banyeretse yuko navunitse igiti cy'umugongo rero boca bangirira operation ntashobora gukira
donc ni igiti cy'umugongo abantu batazingira ngingo ari ukuntu imeze ni gute wizubwira uvunitse igiti cy'umugongo ubabara gute ni ibihe bidashobora gukora ntushobora guhaguruka ntushobora guhagarara ntushobora gutambuka
nyine ubuye kare nari nkomeye ubu ntibikunda ko mpaguruka no mu mugongo simeze neza nyine sinicara umwanya muremure ni kuguma ndyamye nyine
kuryama byo ntibikuruhisha
biranduhisha
ndabahaye mwiriwe mwaramutse abantu bose bakunda Siren Vibes abantu bose bayikurikirana nizere ko muherereye mumeze neza muguwe neza mu miryango yanyu mu bagenzi banyu aho muko muraba ikiganiro muri jewe no munsi ahamubona mpagaze hande mu bitaro muri hopitali militaire nibaza ko benshi murahazi ngiye kuraba umwana yitwa Diane c'est vrai uyu munsi w'ahantu rushobora kuba uguwe neza mugabo mukugubwa neza tukibuka ko hari abantu batamerewe neza muri kano kanya uyu mwana w'umukobwa amaze umwaka wose umwaka urenga ari mu bitaro umwaka urenga ari mu bitaro atukanya mucamwe imagine ubuzima bayemwo nimba uri umuntu ufite ubuntu muri wewe uca wiyumvira ubuzima uwo muntu amaze umwaka urenga mu bitaro ukuntu amerewe kandi agwaye en plus umwana yagize accident y'imoto je ndibuka mbona ikiganiro cy'akoranye na Andri promoter arayizi igihe mugabo sinawe uri impamvu ubona ushobora kuba babonye imisiyo nk'iyo umwana akaba akiri mu bitaro kuko nibaza ko murabizi ko imana yaduhaye imitima iraduha bamwe bamwe iraduha uburyo jewe yari mu buryo gushaka bwa tike nshike hano hantu ndamubereke kandi mu gice mukoze n'ukuri ndagarutse kandi ndagarutse kumubereka narabonye hari video yagiye kuri Facebook ifite ama views arenga 100,000 na mu like gute video ushobora kurabwa n'abantu 100,000 birenga 100,000 mbwo umuntu haguma ari bakayibona bakagira compassion ma commenter mbwo umuntu haguma gware mu bitaro n'ukuri nimba ufite umutima w'ikigongwe naho yoba 5 mira marundi ashaka gutuma uyu mwana ashaka kuvugwa akava muri no bitaro ko hano hantu nta muntu ashaka kuba ari hano haguwe neza nta n'umuntu yakunda kuba muri kino kibanza rero reka ngende kumuraba ndamuganirize muraba ukuntu amerewe mumvuri mwumva ukuntu amerewe na mana avuga ati sorosore gwiri igiye abe make mugabo ushe kuyarekura cyangwa utabifushoboye fuka mu musengeri imana ikoresha abafite uburyo kuko avugwa n'uburyo nibwo butumye akiryamye hano hantu rero ukora icyo ushoboye gura sho dushe gufasha uyu mwana ashobora kuva muri bino bitaro hariho abantu benshi twagiye turakora ibiganiro nk'ibiyinye bakavugwa umwe dushaka gura ngo bamwe barabari bazima je hari uwo twahuye mu bisi heze muri ville sinaramumenye kwa ndamuheruka gwaye arembye tumukora igihano nk'iki inye atashobora no kuvuga mbwa turahamagara aho sehozi ni bon ndamubaza urinde aranyibwira mbisumenga nshakurira mu ikaburimbo kubera nabatse uyu muntu yakize kubera ko abantu bagize icyo bakoze kubera ko hari ikintu nanje nafashe kugira umuntu ashobora kuba iyo bari muzima uyu munsi rero nawe we uri kurara bakino kiganiro ugira ukirabe Imana igukoreshe ugura umutima wawe Imana igukoreshe hanyuma utange mu byo ushoboye ashaka abe 2 mira mugabo uyarekure uyatange hanyuma umwana ashaka kuva hano hantu agwari rekangende kumuraba cyakora ikiganiro kandi kiri mu gipartage please mu gipartage kugira shoko abantu benshi abantu babone ko hariho umuntu akeneye ubufasha bwabo mwabibonye twashitse turi hano ntitwaberetse ukuntu hano mu butaringire yameze ko murabizi ko amakosa kwerekana abantu bagwa batagwa ruhusha n'ubu ni kora ko twabusabira ruhusha baratwemerera kunziza amakamera ko ntivyemeye kunziza amakamera mu bitaro nicaranye na Diane jera babwiye Diane mbwa sesi ko afite izindi zina atari Diane reka ndamwakiye hama mwumvirize nashaka gusaba abantu mwese mudukunda niba hari emisiyo yakubwiye kuri Salon Lives niyo emisiyo please mbabarurize kuyiraba uyiheze kuyiraba uyiheze yose hama niwayiheza bitese ko hari ikintu uza gufashwa uhamu gakora bivanye n'ibintu wumvise reka namwakire rero Diane hama anza tugira amazina yiwe tugira imyaka yiwe nta myaka yiwe navuze kare ko rasi ndi sur ariko ngira ayitubwire ayitwibwire wenyine Diane amakuru
Sound
the shiman. Yupozako twenizigimana Diane. Yitwa nizigimana Diane afise 21 ans umwaka imyaka 21. Twaje kura hano mu bitaro. Turabizi ko waragize accident abantu benshi barabonye ku mazu sosiyo ariko dushaka je ndashaka kubanza kutubwira gato ya Diane imbere y'uko gira accident wari umwana ameze gute warize warewe harije ishure canke ivyashi tutarahize ishure hanyuma umuntu ugira accident aho nyene byagenze gute
jewe nayemereje nahereje imanite hama nahise utwo nkora nyene hama mu nyuma ntivyabandanije ko ndabibandanya kubera mu nyuma nari mfashe urugendo ndafata moto sinibwashike naho shitse iranta hasi hama ngwa nicaye nshavunika mu mugongo hama nashoboye kugenda mu bitaro vyinshi ahantu bashoboye kunyora anta n'ingaha bandungitse nungaha ntibyakunze kubera baciye bambwira yuko nogenda kwivuza mu mahanga barandondera komisiyo medikale bamaze kuyindonderera nanje ndaguma ngaho oye kuko maze umwaka wose ndi ngaha nta buryo nashoboye kuronka niho rero naciye ndonka umugenzi baraza kumbwira ikiganiro bamaze kugira ikiganiro abarundi baranterera ariko nubwo banterereye ntabwo nakwijije hari abantu mura numva ngo amahera yakwiye hama aho mu mahanga banyatse 45 miliyoni mu Buhindi hama mu Rwanda naho bavuze ko bishobora mu gace ari mu gihe cya mbere bavuze yuko bomvura kuri 32 miliyo hama ubu ya nka bise 27 miliyo desa 52 miliyo rero nayo mbandanye yuko umuhundi wese yombona kandi ko yobona ko bitocikira hagati anterere abantu batari bwa anterere banterere ndashimiye abantu banterere imana ibahetsagire hama ndashimiye namwe mwangendeye hama hari n'ikindi kibazo ofise cha passport nayo nitura inzego nyene yuko bazobimfasha imwe bantu nganiriza ishobora kuronka passport byihuse kubera numvise yuko passport igoye
nukuciyubwira ko urafise ababyeyi
yego ndabafise ariko ntituri kumwe kubera je mvuka imwaro muri gisozi zone n'inyakararo
ahubwo niyo mpamvu ari keza uyu mwaro ni twiza mwari wacu urumva uri ino ababyeyi nabo bari mwaro muri uwo mwaka wose umaze ugwaye hano mu bitaro ugwajwe nandi
ndafise umubanyi turi kumwe navuga yuko tungana
umubanyi hano mu bitaro cyangwa umubanyi
wa ruguru
bakugwaje
yego
umwaka wose abishobora gute ko aragutekera no gutekera cyangwa barakugemurira ahantu ahantu wahuruba ndatse
nyine turi yaranja turi yaranja hari gihe bangemurira n'igihe bafatigwa
uzanwa ko ko mu mitano ntibworoshe ntibworoshe surtout yu gwaranye nabandi bantu haragiye muri aca kugwara ingwara zitoroshe kubana nazo ushobora gute kumara kumaze kino gihe ko twe twaje tubona ari karatwenga je vya ntangaje kuri umuntu arabantu bagira ibazo bwa bakagira ibazo bafise bafise agasuriye bameze biremesha o ubishobora gute kumaze umwanya umwanya ngano ku mitano ngabo kaguma ufise agasuriye ku mutwenga menga uraryohewe nitse kintu ki kigukomeza base
kinkomeza nabantu batambaye kure abagenzi twaragumanye bere narose nabagenzi benshi hama nabo banterereye baguma bansengera hari nabaza kunda aba bamaze kuba bavyeyi nabagenzi
nibo birashaka bakaza bakakuramutsa bakagusuza nkamwita ego wavuze ko umaze gukwiza 27 million harabura amafaranga atari make ayabura si make ayo yegeranije mu gihe kingana gute
ayo ye vraiment yegeranije mu kwezi kurenga gato
mu kwezi kumwe sugira ko ubunye abantu bakora biganire bashobora shobora kwegeranya amafaranga gakwira mu kwezi kumwe canke mu ndwi zibiri tubize
ndabyinse
ni kiye kintu ukumbuye gukora kuko aha ni nkaho umengo urafunzwe nkaho umengo urafunzwe nuko gusa wowe ufunzwe nagwaye kuba udasohoka ku barabara utaja mu isoko utadashaka kuja mu ra restora ngo urya akanyama wisohokane n'abagenzi ni kiye kintu ukumbuye gose gukora umunsi mana akubwire neza ugashobora gukira
nkumbuye ibikorwa kuko nari umuntu akunda gukora
ukumbuye gukora
bikorwa nyine mu maboko y'iwanje nakunda gukora vraiment sinakunda ko nubwira umuntu ngo mpiki
ubunye ugwaye birakuje nakubwira umuntu ati ntorera kajya kandi
oya nibinjena nyine kubera ngwaye
twabonye ufise inkuvu ku kuguru itari ntoya y'ubusha yavuye ku ki
aha na yapfuye kumaza shushi
wari wahiye avan yo kugira akisida cyangwa wahiye inyuma yo kugira akisida
mwiyo imico gihe cya akisida nyine bagize ngo bariko barankanda usanga nahiye ku maguru
amazi yagusesetse ko
oya bariko barakanda
byagenze gute ngo bagukande kugeza naho ubwira inkovu nk'iyo
kubera mwico gihe amaguru ntabwo yari yarafite sensibility rero umuntu ngo afite adagira sensi umuntu atagira sensibility mba ntabyo numvise nico gituma nahi
urumva umuntu akagukanda yagukanda zikore kakoresha ubushe busanzwe kandi ari bwinshi urate burasha
madurere menshi
wari ufite ubare bwinshi kuburyo ubare bw'amatsi utigaze ubwumva babigiye kubihomaka gute ko kuri kurasha gose
byagiye kuboneka mu nyuma mu nyuma niho byagiye kuboneka bica birabaye igikomere nyine nk'ubushe
wagize ufite ubumuga ubuhe mu bisanga wagize ubumuga ubuhe yo kugira agisida
kwa muganga banyeretse yuko navunitse igiti cy'umugongo rero boca bangirira operasiyo ntashobora gukira
donc ni igiti cy'umugongo abantu batazingira ngo iyo ngwara ukuntu imeze ni gute wisubwira uvunitse igiti cy'umugongo ubabara gute n'ibihe bidashobora gukora ntushobora guhaguruka ntushobora guhagarara ntushobora gutambuka
nyine ubuye kare nari nkomeye ubu ntibikunda ko mpaguruka no mu mugongo simeze neza nyine sinicara umwanya muremure ntuguma njyamye nyine
kuryama byo ntibikuruhisha
biranduhisha
kama bikuruhishije cokora iki ucuruka icara gatoya bisaba kurya mugenzi wabari hafi kugira ashobore kuguma aguhaguruza
anyicariye
aplus ugacumuyuka kumaze umwaka wose uryamye nshaka nubwo wavuze ko ukumbuye gukora gusa numenga jendi we
no gutambuka ndabikumbuye no guhaguruka
abavyi bawe muramuvugana bakakubaza makuru ingenzi umeze canke baraza kukuraba
eh rimwe rimwe baraza kundaba canke bakambaza ko ngene meze eh
bantu bimana mugico mukoze je dukondi imagine kuryama ahantu mwaka wose Mvumengo nogira nibazo byo mu mutwe ahubwo ndiko natangara ukuntu akimeze neza mu mutwe Diane Diane ratswe ukuri umuntu akomeye
Ndiane imana yaci ikora nyene
nta hari gihe umvumenga mu mutwe uri hevye uri hebuye akora ku ruha gose
eh byo nyene ntiworeka kumva mu nyene uri yumvira byinshi nkubuye je ndi yumvira nko ati none ko nayo imaze gukora nkumva amaze kugera hehe eh umva nyene umuntu ari yumvira ukiyumvira ati none ibi bintu urimo bizohera ryari eh kugira ngo nawe ushobora kugira ico wimariye eh
ku myaka 21 nkubu wibaza ko ni wasoka bino muri bino bitaro ari bihe bintu byagusize uzohera ko gukora
zokora ivyi wanje
warawikorera
oya ariko uzohora ivyi wanje
Yes, byo gukora ibyo wawe yakuziyemo gahanya no nganyira mu
bitaro. Oya, kuva na kera vraiment. Kuva na kera nashaka gukora ibyo wanje kugira ngo ndabe umugisha wanje. Eh,
urufisa bakuru wawe.
Eh,
ndabafise. Batoyi bawe.
Eh, ndabafise.
Bakuru wawe bangana
gute? Eh, ni bato nyenyere. Eh, ni ntabwo bakuze cyane. Bari ruguru.
Bari no wenyine.
Eh.
Shaka sizako kurisha ko deja wavuze ko ukucara umwana munene yabikubabaza urafite amadure yo mbere uragira amadure yo mu mubiri
ndagira amadure yo mu mubiri kubera ntatambuka umwaka wose nyine imitsi irakubabaza eh
hano kwa muganga bagufasha biki kumva uharindiriye kugira uduje kuvugwa mu buhindu bagufasha gute
ngaha barashobora kumfasha ibintu bya kine eh bagorora amaguru nyine adatambuka kugira ngo imitsi ntiyononekare gose eh
Shaka kugu mwanya rero gire ucubwiye abantu baravuze kino kiganiro abifuza kugufasha bo gufasha gute est-ce que hariho ama numero abimikash hariho compte muri ya bank umuntu yo gufasha gute umuntu yifuza umuntu yashaka kuvuga ati ndashaka gufasha Diane gashaka gusaba ibyo bitaro gushaka kugira shoye kwivuza kuja mu hinda kivuza gakira
eh bahora banterera ku numero 76 131 ha marimikash ni 65 510 837 amazina yanje ni Nizigimana Diane ha konti yanje ya banko boni 79 716 201 01 52
ushaka kuzivuga mu kirundi ku bantu batumva igifaransa bashobora kumenya amanimero
inimero zanje ni 76 186 131 hama iyo ni WhatsApp ni ya nayo WhatsApp na iko cash hama ni cash na ni 65 510 837
mu kirundi
35 510 837 zose ni ziwanje ni Nizigimana Diane
Great nibaza ko abantu bifuza ntuhavuze numero ya banki mu kirundi
ni 129 716 201 1 akarongo gashinze 72
ukoresha na banki ubu inoti birakunda ko mushaka kuyarongeka nibaza ko rero abantu bavyirangirana uri mu Burundi utari mu Burundi hose birakunda ko ushobora gufasha Diane agashaka kuvugwa agashaka kuva muri bitaro c'est vrai abantu benshi bagore hano hantu bashaka gusohoka mugabo nitwabereka mwese imana yaturongwa n'umuswi Diane nje dushaka kuja ku wundi konyene ko imana dushoboje rero kugiza imana ikakwereka uyu mwigeme wacu mu Burundi kazi wacu uri murundi utari murundi yikuru no kuzabukoreye imana muterere umwana ashoye kuvugwa ashoye gukora atwa rimwe amubona umunsi umwe ariko arimwe ara muri ville ariko aratambuka yarashoye gukora nko yavuze ko ashaka gukora ashoye gutera imbere vuga ati hage ahantu harimo kikanza ci wanje eh gusinzire ko hari ikindi kintu ushaka kubwira abantu kugira tushe kubasezera
hama nkaba ndabasezeye ndabashimira mwe muri kumurankurikirana hama nkaba nizeye ko mugiye kuntera kandi kuko sijya mbere ndashimiye abantu bari mu mahanga banterereye ndashimiye abarundi nokuri imana ibahezagire hama nkaba ngomba kubibutsa yuko igikorwa kibandanya amahera ntarakwiza umva hama mu Rwanda nabo barambwiye ko novugwa mu Rwanda ariko mu Rwanda kubera amaze igihe kinini ahantu hakomeye ni mu Buhindi ni naho bampaye proforma niyi niye ngaya amahera banyatse ni 45 mili ariko mu gihe nyine ntoba ndayarose 45 mili kubera ntameze neza numva ameze nabi nuca ngenda aho hafi
oya azokwira katuze kazokwira kandi nanje numva nshaka gushimira abantu bose bagice bakora abantu bamaze gutanga 27 miliyoni kabuma uzi kumaze kuyatangamo imana guhezagire kandi kongere imigisha aho wakuye ihashya yandi jozo fasha nabandi nawe uzu kwa mugubwe uguwe neza kandi imana zi ibi gushimire yibuke kiza wakoreye Diane hamara ibi guhezagiriremo Diane njye ndakwifurije gukira kandi ndashaka tuzohura muri vire umeze neza yego courage hano ntivyoroshe kuhaba ntivyoroshe kumva kuba mu bitaro kandi utari capable guhasohoka ariko nibaza ko imana yaguhaye ngo uvuze kumara umwaka iguhe n'inguvu zo gushaka kumara iminsi mike natwe ari iminsi mike usigaje kumara ngo urashaka kuvugwa sho no gusohoka kandi ndagushimira ko wemeye kuganira ko ndazi ko nkawe wihanganye nkuko urabara ku mugongo
ndababara nyine nicaye umwanya muremure
reka tukureke reka tumureke ndabibutse kandi nimero ziriko ziranditse mwazibonye mumbabarire je nimba munkunda mubikore kubwanje mubikore kubwa mwebwe kutanze wa nawe uyugururira imigisha no kubwa Diane hama twongere gusaba kandi muri abategetsi bacu canke abantu baturaba bashobora kuba bafise ubasha bwo gufasha umwana wacu kugira ashobore kuronka passeport c'est vrai biragoye muri misukuri umuntu ashobora kuronka passeport ariko birihuta kandi ari urgence ndabizi ko barabafasha benshi na Diane niba mushira muri liste y'abantu batunganiza kugira ashobore kuronka passeport byoroshe ntashaka kujya mu mwenda adafise passeport adafise uruhushya rwo kuva kuri aeroport alors turabinginze mumufashe nta passeport afise n'amafaranga yo kuri adafise passeport ntashobora kuva ngaha hanye rero ndabizi ko mufise imitima y'ikigongwe nimubone ko uyu mwana ababaye kuri ngene muhamu bikorera abandi nawe ngene mumushire mu bandi ashobora kuronka passeport vyoroshe kandi turizeye ko muzo bikora kandi abashimire gose kwa mwana vyiganira kandi kwa mugiye gukora imana bahezagire cyane bye bye.